mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
o mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
o mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngicabange mina we Ngicabange mina we
Ngicabange kutsha kuwe sanda sam
o mina ngicabange mina we Ngicabange mina we
Ngicabange kutsha kuwe sanda sam Ngicabange kutsha kuwe sanda sam
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Yemina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
awu mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
O mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
O mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
O mina ngicabange mina we ngicabange mina we
ngicabange kutsha kuwe sanda sam
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngiyakuthanda wena uyohlala ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami ngo wami
ehlala ngo wami
Ngicabange mina we Ngicabange mina we
Ngicabange kutsha kuwe sanda sam
O mina ngicabange mina we Ngicabange mina we
Sandy wami, no akona wami, uzwe Chabula bano mama,